Ash, never find a jay in the Matsukono. Now get a book of cabbies. There shall be a tea tower in a week. Ah, Babuji!
Hello, Babuji!
Hey, hello, Jay. Now, if you say, uhera bungahe ngana ngoma kugirisha ubukwe nka 5 miliyo gutyo nashaka rero ntuhoze umugambo kuno nashaka gukora ubukwe bwanje
ah ufite umugambo mwiza cyane
eh niyo mpamvu nahingize miliyoni 5 eh
ha kwa mayero ni menshi cyane
ni menshi gute nonayi
ha aho hakujye yiwanyu hariho umukobwa yitwa Joseline
Joseline
ah
uyu wanyu nyuma yiwacu
uje nyene uje Nirakimura mutwara.
Cyabre?
Sha. Murashobora no kunegosia. Nase nkani miro ramutwara. Kandi azoza nimbanye ya mezi 9.